agamu dukkan jiraachuun agamu yerichi ga'eera agamu ifatti deebina agamu guyyaan yaateera agamu dukkan jiraachuun agamu yerichi ga'eera agamu ifatti deebina agamu guyyaan yaateera safara chuun tirawana rafa atamne buhaa sawali gare fa manu rabar ba tam kan inda